Have to be there. Nani ko mojo kyo wa hey don't play. Yeki ni Billlie mitsuketatte. Mitsukete. Dareki chu watashi.